nkɔla park o na le wɛ kire hɔ na me sɛ me hu sɛ nsuo bi da ha me mpinkyɛn nsuo ne ho wɛ nkɔla park na hu ne saa no nkɔla park ti me wɛ kire na me sɛ me hu nsuo bi me mpinkyɛn nsuo ne hɔ sɛ ɔmo tu galam sɛ wɔ ha no ma na me wɛ sɛ galam ɔmo tu galam sɛ wɔ ha sɛ ne nsuo ne ani da nkɔla park nsuo yi ɔmo ano ɔmo akreti o ɛde ato hɔ sɛnyɛ ɔmo na ɔmo akreti kora ade ato hɔ ɔmo tumi kreti de to hɔ wote ase nsuo no ani korɔ gyee so kora na meka sɛ ebi a meba no na ɔmo atu galamsee kora ade asɛe no nsuo wei so sɛ anyansafoɔ kuro mu deɛ ɔmo nyɛ saa adeɛ no wɔ ha nkɔla park paa sɛ ma ɔmo adi agorɔ wɔ anim a ghana wobɛhu saa adeɛ wei bi a na ebi a nnipa no atwa ɛte ano korɔ ɔmo sesa akɔakɔakɔ no nsuo ani da hɔ sei ghana nkɔnkɔla ne mmaa ne mmarima wɔ ano wɔ mode bucket ɛte saa akɔakɔakɔ no bibini woyɛ ne hwee nyɛ yie owie ɔse bonsam ne ɛpam no wei ne ma ba nkɔla playground na playground no ne wo mu si ayɛ no no wohu koraa no wafi no nkɔla playground all the way a ɔmo ayɛ playground no so baabiaa nkama wote asɛ na the way korɔ ɔmo si ayɛ park no ɛne nsuo bi kora gu hɔnom no wɔhu nam a ɛwowɔ wɔ nsuo no soma wo fish agu mu wei ghana nkakwabrane abɛsesɛ ne nyinaa akɔgu ne nkwan mu ɔmfa nkɔgu nkwan mu so anka ɔde akɔsi kwaa ho tɔn woka biribia kyerɛ bibini a ɔnti bɛsiesie okuro mu no na ɛno nso ayɛ fɛ sɛ heaven no woka biribia kyerɛ bibini a ɔnti sɛ ne ɔmo ayɛ afan wei sɛ fish o fish nkɔla park wei sɛ nkɔla park wɔn sɛ fish ne gugu gu mu no fish na fish na ɛsui mu no bibini a nkɔla bɛkyekye ne nyinaa wɔ ghana ɔde akɔgu ɔde akɔyɛ abɛnkwan ne light soup sɛ ɔdi wɔn sɛ ne ɔmo ayɛ ha nyinaa nice so green kama wɔn sɛ ne ɔmo ayɛ ha nyinaa nice fresh woka biribia kyerɛ bibini a wɔ sɛ ɔnti so nice biribia dane kwan so so wobɛsiesie mu kurom na obi so abɛtwitwa hɔ picture no gye sɛ superstition koa superstition wei nnipa na ayɛ o ɛnyɛ nyame na afiri soro abɛyɛ ama o ɛna kaa so nanim na nam wiem nkɔla ate mu nti ase ɛnam a metwa kyerɛ o no ghana anka moabɛkyekye deɛ akɔyɛ nkwan ɛkɔ mu nti mpanimfoɔ no nyinaa adwene nni fie so nkɔla park ni o nkɔla park wode ase nkɔla park seeing is believing na mese mentwa mfa nkyerɛ mu na ɛwɔ hɔ no fresh wei ghana kasika a yɛbɛgye wo no agye sɛ wɔ ankasa wogyɛ sɛ wosi sɛ w'abusua dwetire nyinaa na wode aba na wobɛba so no anka ɛhɔ so ba sɛ bi bɔlɛ gugugu baabi basabasa wei dasbin wotu na baako bi a dasbin si hɔ na mese mentwa mfa nkyerɛ mu bibɛka sɛ wokasa too much nkɔla park wei nsuo na ɔmo ayɛ river dedadedadedam ghana wei river anka motu galamsee wɔ mu river wei nkɔ mpɛ bɛbɛpɛ kwan biaa so watu galamsee wɔ river wei mu bibini no no wokɛkyɛ sɛ woka biribia kyerɛ no a wontie wowie a na ɔde akɔhyɛ bonsam nti wobonsam so nyɛ wo hwee biribi a wowie sɛ yɛma nnipa yɛyie biaa nyame de ama wo na so bibini sɛ mentie aha kakrakaa nyema home kora na bibini deɛ obia obi wobi pamo no sɛ ɔno a na ɛpamo ne ho nkɔla park paa ma nipa anim agu ase wiase